Ati demu naniuliza nakunywa chai na hii jua yote. Apana, sikunywa chai na hii jua yote. Mi nakunywa chai na ugali.
Hey. Emmanuel, are you telling me the truth? Hey.